E mahi nui ana ngā kapa haka ki te tai mai ki Tāmaki Makaurau mō te whakataetai o Te Matatini I tēnei wiki. Ko etahi e haere pēnei mai anei ngā rohe I tino karawhiua nei e huripari Gabrielle, pēnei I a te wairoa, te mataua Māui me te tai rāwhiti. Nō Ngāti Kahungunu te kapa tamatea ariki nui, a e tai putuputu mai ana o rātou mema ki tō rātou wāhi noho I ramarama I te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko etahi hoki mā te motokā, ko etahi mā te wakarererangi. Anei rā te pūrongo a Hārata Brown.
Tūtira mai ana a tamatea ariki nū. Tapatahi ana te noho ki Tāmaki Makaurau mo te Matatini herenga waka, herenga tāngata.
Tētai hāwhi o te rōpū kei te tonga e noho ana, tētai atu hāwhi kei te tai rāwhiti e noho ana. Me hanu e haere mai etahi hunga no Pōneke, no te Papaioia, no here taunga hoki.
Nō te rangi nei, tīmata ai te whakaeke mai o ngā iwi ki Tāmaki. Ā, ko Matthew Ferris o tamatea ariki nui tētahi no Pōranga haui puta mai ngā waipuketanga o huripari Gabrielle I tērā wiki.
I wehe au I Pōranga haui nā nahi, he ua ua te wehe I reira, 8.5 hours. She usually takes about 6-7. Yeah, at the detour over to Palmerston North, so that's kind of backtracking, hour, 2 hours.
Pokea katoa ngā whare, me te marae hoki, te urupa, ki te wai. Engari, kei te manawa titi, tonu te whānau, e te mōhiotanga, kei te haere tonu, ngā mahi o te kapaaka, kei te kāngā rātau e poho kereru ana.
Ki te taunga waka rererangi ki te ai tēnei kai haka no te wai hirere. Ko ia hoki te tuatahi o te kapa, kia tai mai te tai rāwhiti.
A pōpō ka tai mai te toinga o taku kapa, ara e ahua marara ana I runga I ngā rerenga, nā te mea kaore mātou I mōhio me mea I te tuwhera ngā rori. Nō reira, I wehe te pahi I te atanei, kaore he pāhihi o runga, te tumanako ka tai mai ki roto o Tāmaki Makaurau, engari kare mātou e mōhio, ara e mihi ana ki te Matatini nā rātou. I takoha e te pūtea kia tai ai tērā āhuatanga.
Hei te ahiahi nei ka rere mai te toinga o tamatea ariki ki Tāmaki Makaurau. Hārata Brown, te karere.